Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Hlangula 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqhakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okuthuselwana yodeyili.
Umthethwandaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu le-Zambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kukamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC abangamachumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenetha umnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Pikiti ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Thimba labanye bakhe babotshwe mhla ka-16 besethuswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethule amazwi la izolo esemhlanganweni we-ZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele unobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikneli labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula bantu sibili abathanda ilizwe, ngoba ngaba bantu ilizwe leli bayalithanda besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lubaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ispaza shop labantwana bakhe. So konke lokhu akuchoyo kwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough, amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe-CCC, ukutshaywa ngamapholisa, lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa?
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqhakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana yodeyili. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo, bethu labangakufuniyo. wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunjuzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemili leyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahambi siyakulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelela nga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafana nalathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo. Kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe kobulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika ezisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswelayo imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail. Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, eleMelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayenale inyanga. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli zindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebroni. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusilo qiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely and we have a deepened partnership.
Akulaqiniso kulokho lokuthi sifuna ukwakha inkamba, akulanto enjalo. Sisebenza kuhle leZambia, sesiqinise ubudlelwano kwezomvikela leZambia, kodwa akulamacebo okuba lenkamba. Kodwa sesiqinisile sibili ubudlelwano.
Ukungezwani kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufunyelele emaofisini awenhlanganiso yeSouthern African Development Community kanye leAfrican Union. LeZambia yilwe eliphanyikele lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi eleMelika selibambisene labo makhelwana abafana leMalawi kanye leZambia ibanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi eleMelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo la noma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lesakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle ikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni lase-Ukraine, leRussia, le-Europe. Ngoba i-Europe yakhetha ukwakha ubudlelwano oyifuna ukwakha ubudlelwano le-Ukraine. Ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yi-Europe e-Ukraine yindlela yokunyonyobela ukuzokulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi eleMelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane longakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso, yikho igcina ingena kwamanye amazwe. lo ayisiwo mbono we-AFRICOM kumbe imelika kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elo Botswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe ukuba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho ongekho emthethweni eleRussia lizama ugxila impande amazweni agoqelele Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalilenkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okuchiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli baluncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi nsuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele uyenze irobot elile purpose. So for this particular challenge i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, mostly people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana abangabafana bekumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiye university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because iyabavula ingqondo kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana kule sinemfuba ngunesi fuba ngudokotela funezana kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNust ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhona nangomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obuleweyo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba gayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale Ukraine, kodwa kukhanya ngani ibuthola kwale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe lele. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika, namuhla kusihlwa kulengxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into le yokungena kwabantu esingathi yi-migration, yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi nxa singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo, mostly from the southern borders, bangena bevelela emazweni, mostly from South America, land bangena bagcwala elizweni. So khonokho ngenye into abangaxoxa ngayo khonokho ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, yinto yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump, kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonokho ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika, elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonokho ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babu Trump, so kushuthi khonokho ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunye-ke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, songathi kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden. So khonokho ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabe uxoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi eseziqalile lezi ezifana nale e-Russia le-Ukraine, so ngeziye izinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuco nale kade sikule ndaba kanjalo eyabo-Israyeli. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuco le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngaphi kahle kahle kundaba zonke zona lezi, ukwenza ukuthi abantu beMelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresidenti.
Ye, singathi abantu vele batholani kungcuco mpikiswano enje?
Ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi, lirana into ethiwa ngama-policies, ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kufana nokuthi nxa sikhuluma kathesi ngendaba ze-economy, abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle, abantu bafuna ukuthi bebuyele esibangeni lesana osuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweletu sokuthi athenge indlu enezeukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi. Kathesi sikhayele ama-interest rate sefika abo 7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani, kodwa kusaselwa Trump wawukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayakubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana. So yizinto abantu ababezikhangelele. Khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho, abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented.
Umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia. Abantu abaningi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe, okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola eMelika, $7.3 million, okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021, kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Gudam Msaka okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe. UMsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nga kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho ke mele sikukhayela ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile corruption e-Africa jikelele. Ukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So mele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ingaphela njani e-Africa, ayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba ama-courts asakhangelisisa akukabi le mpendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye kuvele ku-DNA yezanu njona libona ukuthi lizwe linjani namhlanje. Akulanto eyinya libulalayo elizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZanu PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwe sihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke ukhanya ngazani ukuthiwa yini abakubandla le iZanu PF njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs lani bona bengabuzi. Kodwa sizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani. Njoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha. Njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku-corruption njengomeya oweHarare sebebhadele enye company ukubana abathiwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingakasupply kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe-CCC ekhulume njalo ethi yena amadili akhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga. Asiyo corruption yini? So asithini thina amapoli
ye khonapho ke baba mlalazi uyamuzwa ukuthi heyi la ku-opposition phela kumbe laba abaphikisayo kukhanya lo mkhohlakalo obumangalisayo kakhulu. Ingena khonapho
ye kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushifta i-blame kuthiwe iya ku-opposition ngoba abantu be-opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku-DNA yeZanu PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngabe kuma-council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye, kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi liphelile kungamagodigodi zimbobo, kayisiwe meya kobulawayo kumbe nama-councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized. Ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwe ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abaqalayo and laba bakwenzayo uma ku outside ama regulations e finance bakukope kuzani ngoba izani uyaqala ukukwenza silawo ama examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike namhlanje kufike kubonasa ngithola laba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa nje amehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekelwe South Africa nomnumzana Kulam Nsaka okubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sikaGroup B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7, njani Mthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa amagraduate luhlale luselayinini lulinde umsebenzi wehlelo oluright. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificates emsebenzi emathebhelelendi bancane, siye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina and uthola i-secondary school ngena ngisho ama-computers ayina electricity ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school. So umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni? Like example la mina engisuka khona endaweni yasechibonde 1 sine-primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours ye-primary. Umntwana one-6 years mayesihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani? Uyabe khathele. Ugovernment akazama ukusiyakhela izikolo, afaka ama-computers, afaka ama-Wi-Fi and then ama-teacher silethele ama-graduate bangahlali besilethele ama-temporary teachers always.
Yebo yebo, linjani lonke abakhona kugrupu? Hayi thina siyaphila lapha. Nxa kukhulunywa ngezidakamizwa, izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu. Nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo, mna njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa. Ufuna kuvala intshengu, tshala ukuthiwa yintshengu, sokulimaza umhlaba, abantu bayafa, abantwana badliwe emathunjini, batshila namathumbu, nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile. Abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa, bedakwe beze befe. Akuvalwa nalo waphekinjengu.
Sibonge abalaleli beStudio 7, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngutabo kaNcube.